Okay, I will say, Mama Kwababio, and then so tourism train. Yes, I can hum you. Na Obakaya, ye di kai echo, Weweso, Yakoya ding, yet TSL, Yenana, Ubricon for Konfonochi, Oba, and Sue Weweso, Emma Sebe, the Nanta Bon, and Naya would tear from what it tear a botanso. Utia botanos and the Nano, Ebu Bohonomo, Yakoko hey. Na na no ye day 1 and no day 2 ya sai efro da bi e gira se CA e KNUST Botanical Gardens na ha se wuto ani hwa e forest nko a ewu atu ye gira mpampro ase ensuo ana da ha se a wote se e wo fa so bi ensuo a ye fre ne se wewe emu ana ne ya ba be gira na ya ba han so so a de atie ne se konfo no chennai Back on to Sambo, I put a woose. A why, I'm sending them to your honor. I put a so confronted in a nice sea, so I will say, the nine and the footprint, no, a honor. And see about your corner, na ya quacosha, na, and then yes, I'm getting a quacosha, and see a quare the quacha botanic, the nine tabulon, a bossing in an essay, and see, and see, sir, me tetium, Namako, a quacosha. Sa and nine se bon muti di echina yon konkoche enti yanam a sio wivimu and wamu anane ye namwa ye kono ye ko na ya kwakoche de ekoso ewo eye yanana konfonoche ne naya ebo eye a sio wivi emu enti abaya yeguso na wusha aso ya wuse usuno ewo efekwa keke Africa, na Ghana, you want me to answer quite first one. I have a home by an enemy. Move on, Chani. Osha has say, Anka, a babia, Anka, a bit to me, a buama, a whole woman pass on my barber, said your hat here. Nazo, so Osha said your hat here. The Janasa, the Bianua, I attract to send the Papa Basso on my barber, said your tear. Me who says you will first say at your pa. That's a media. Yaba, you're caught near Papa Shet in an outcome for Lachi. Menaya, Abu Bahano, now for you who said it here. Now, what shall I say? A high etro pa, a high etro, a botanoso, etro, now so soon, Mabahasi. Aha. Eti Ubahasia, I have a pair ye. And so da has say. Ana hasi ya abotan na oba hasi ya abusuafo aha de ohu ye nana na nan nan kasankasa yie a ebo boso na ebinie aha de dɔso pa yeso de nan ana betietia ha eboba eni ebi suso kra ho a ensuo no atweane akatakata so we nyina ebia ebi enso so ewa ha sei ebi enso so ebobɔ ha bebre na we no nyina ya de a ewa san anka ye mpanyimfo enom etimi ba ha sei na ye ye ne yie e ba twi ni padom e de aba ha sei aba ba hwɛ na if se camera de betimi a capture wo hwa ha sei no ebɔ ha mienu e na me nan esisi mu ebobɔ ha bebre ebobɔ ha bebre we nsusu eye bia na nan na bia wo sɛ na nan no esi wɔ no mo ebobɔ ho edɔso ebi nsu kra wa ha ebi ni edɔso wo hwa edɔso na wo ba sɛ na wutimu sɛ man ka bepɛ sɛ me wɛ sɛ menya adwene wɔ mu a ɛfa pa yi efe pa efe efe wo hwɛ sɛ bia ha ne tie na ensuo no ɛworo fa so woro na ɛyɛ nika na nso so akɔyɛ sɛ yɛ mpanyimfoɔ yɛ gya atoɔ sɛ broni na nya saa akɔnya yi a megyiri sɛ nka anka wiase nyinaa ɛbɛpu aba aba abɛhwɛ ensuo no ɛfɛ wohwɛ sɛ deɛ ɛworo fa soɔ ensuo no ɛworo ɛfɛ paa ɛfɛ 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 ɔbɔ adeɛ akyɛ yadeɛ nanso sɛ bɛyɛ na abibifoɔ you bet me I shall see you. Usha, but I mean, Muna Mijane. And so now we're fast over the man, so Sabay, now you're paying for a bet me ashe. Ama a dim, na ashe dom. When case you can see it, you bet me a scare from an answer so the aqua queen. And to say, Anna, a bear tossing me at the bar, KNUST, Botanical Gardens, the SEC were hassing no. Okomfo Anokye nine, your buyer who said a boboha, a dorsal pa, a dorsal ye, a dorsal. I saw the nine is CIA, and a car hossa, a hand to sosa, or the nine, and it's CIA, and a caha. Nanko Pache, I dear, the man Kumachi, I dear, a be my, and no my Ghana. It's a tourism train I buy, no. The above who in there, and so our botanical gardens. Ebi ana ye show e de echemu no empenu fo eche se eye abakosemu a abetwamu ye nana Okomfo Anokye oba asio wewe so na bote abubai wode ne nan ana sisisisi so to wode sia na aka wode sia na aka wode sia na aka so nti ye bae a ne ekwa no enye ne ene de dikai ne se de bi eka no ye firi a ebesa de ne achebe fofo ne akohwe ne ma Ghana, or Duman Koma, Ede Achayin. Yet I'm going to say.